Mandibulise kunibathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kunibalandeli bebhola lethu kwizizwe lethu seliphinde lafika kwixesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Namhlanje baphulaphuli ke ndiphethe indaba malunga nokhamabhiliyathi iKaizer Chiefs ke baphulaphuli khuphe ke isibhengezo sokubana umfana omdala uyabuya ngopha kwiqela leKaizer Chiefs. Kodwa iKaizer Chiefs ke yazikhupha iindaba ezithi ke ukhamabhiliyathi noba ke ebethe nje wabuya phezu ntsukwini kodwa ke ebengadlali okanye ebengatreyini nabanye abadlali umfana omdala ebezitreyinela nje yedwa ecaleni isithi Kaizer Chiefs ilumke into yokubana ke umfana omdala aphinde aqalele injury. Kodwa ke ngokogqirha beKaizer Chiefs ke bayebeke yacaca bathi umfana omdala pha nge-22 kaMatshi ukutsho pha Monday kulapho umfana omdala azawubuyela pho etreyining ladlale ke nabanye abadlali apho azoqala khona ke ukutreyina nesquad seKaizer Chiefs baphulaphule. Zindaba ke ezo ke ezibhengwe zobodoktha ke beKaizer Chiefs apho ke into icaci into yokubana ke uBhiliyathi akazibakho pha ngecawa apha iKaizer Chiefs beqobisana ke neOrlando Pirates phantsi kweDStv Premiership kwidebhi ke baphulaphule akazibakho kukhamabhiliyathi. IKaizer Chiefs ibeke yacaca yathi ke ukhamabhiliyathi uzoba khona kumdlalo ke apha iKaizer Chiefs ebidlala khona ke neqela leWydad Casablanca umdlalo weCAF pha nge-2 kaApril. Kuthiwa ke kulapho ke ukhamabhiliyathi umfana omdala ke azobe ebuya khona ke match yokuqala ke kwi Kaizer Chiefs emveni kokubana ke umfana omdala esuka ku-injury baphulaphule. Ezo ke zindaba ke malunga ke nokhamabhiliyathi baphulaphule. Ukuya kwelinye icala ke malunga ke nentetho kakhamabhiliyathi kunomfana ke apha ke oyiveteran mfana kwayedlala nokhamabhiliyathi pha kweze IS Cape Town umfana wabizwa ngokubana ke nguBrent Karels. Uthi uKarels ke yena ke uyamcebisa uBhiliyathi okubana ke makangabi savuma ukubuyela kuKaizer Chiefs makavula athathe ibheki zakhe umfana omdala ke abheke pha kwelase Egypt odlala pha kwi-Al Ahly akhoutshwe nguPitso. Uthi umfana omdala kaliboni kamva ke likaBhiliyathi apho kuKaizer Chiefs ngoba oko wafika uBhiliyathi akaperform apho kuKaizer Chiefs futhi ke uyayikroka into yokubana ke uBhiliyathi umdlali wakhe awudibani ke neqela ke leKaizer Chiefs ingakumbi uthi ke apha phantsi kwesandla sikaGavin Hunt akuzulunga nto ngoba uGavin Hunt ngulona ke ungalungiyo kwi-ball players. Uthi into yasuke yenzeke uBhiliyathi uzophele afe aphele bham ingakumbi i-age yakhe sepha kwi-30 years. Uthi loo nto leyo uyamcebisa into yokubana ke makahambe ogqibezela ke ibhola yakhe pha e-Egypt ngamazwi ke lawo ke aphuma pha kumfana omdala ke uBrent Karels. Kodwa iKaizer Chiefs yona zonke ezo ndaba iziboni ngoba iKaizer Chiefs yona iredi ukunikeza umfana omdala icontract futhi ke iKaizer Chiefs ibhengeze isibhengo sokubana kumfana omdala ke useyiplaye eKaizer Chiefs futhi ke uzawubuya pha nge-2 kaApril. IKaizer Chiefs injongo zayo ke kukumsayinisa icontract ke ukhamabhiliyathi. Nani ke baphulaphuli ke ningake ningene nitsho into yokubana ke niva njani ke ngezindaba zeKaizer Chiefs ke ithe yazikhupha ke ngokhamabhiliyathi. Nize ningakhohlwa ke usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizane phathela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.